kibazo kijyanye n'ibifungurwa biva hanze iyo ku biciro byagumye ari birebire erega n'ubundi nta ariko arabigandabwire ibiciro uvuze ngo bigugwa Tanzania bigugwa ikiro cy'umuceri kigugwa ngaha mu Rwanda ikiro cy'umuceri kigugwa ngaha ikongo ikiro cy'umuceri kigugwa ngaha mfashe ibihugu gusa duhanura bibi genda mu ndabire munze muravuga muti mu Burundi niho honyene bizimvye umuti w'ibiciro no mwimbo igihe cyose abaguzi ari beshi kurusha abashora ibintu bizokwama bizimvye none ko iminwa ibyo ari myinshi yibirondera ari mike nama ndabahimiriza umuntu wese nakora je nkubibaza ko ari gya rimenya ku biciro bizimvye ku isoko ko ni soromeri wanje none mwese aho umuntu ari numwe adafisa havuka yorimiwe uwo muceri simbona abantu birwarimara abadeje abaministre none mweho mubujijwe n'iki kurima ngo muzorindira gusa kuja ku isoko mbe twese twaba taxi vero tukaba abashoferi tukaba abadadaza mu butike twese mu Burundi byogenda gute ni twe tumenye ikintu cyo kugwiza umwimbu ni wo muti wonyene w'ibiciro hanyuma no gusesagura rero iyumvire nk'umuntu yafashe agashora ibiharage vyiwe byose uno munsi agacaja kubigura waruzi kuzobironka kwibengana gute ibigori twagiye ngo twabibabikiye n'igihe tuvuze ngo tujya tubasubize ku giciro gitoyi abadandaza baravyivye hariho no musetante mbe ntibaramukura yarakuwe iyumvire mu ijoro umushikiragaje havuye yaraye arabigurisha ku 1800 turafise imitima twaze dukunda igihugu imbere ya byose genosa abarundi bose atanwa avuye yabindongozi yabamuto twese twaze dukunda igihugu gufata umwimbu kawusesagura ugacuja ku isoko ugacuko mindurungura zimvye none we ntwari ubifise muhiri wawe ntube wari ibikira tube tumenya ejo mugabo nababwiye uwo mutima wo kutaziganya wavuye ku magume twaciyemo umwese ari bucampunga ntashobora gutegurira umwakuza ngo umwakuza nzonzo bandi iki ibyo ntimubyiyumvira umwimba cha usesagura ngo mwivyejo bibarabejo ngo amaraso y'umugabo naye muraye munda ivyo vyaraheze ubu mumenye ko tuzobaha imyaka ijana tutegurire rero n'imyaka ijana iza ibiciro bigigwa n'umwimbu ntagibije mu bahora bavyita ingorane muravyibuka none nta kuntu mwogire ibiharage bikaba ingorane ibicumbi bikaba ingorane ibiraya bikaba ingorane byose imuceri ukaba ingorane ntimwobigira twebwe icyo dukora tubazanira ifumbire ntituzoza kurima mu mirima yanyu tuzozana ifumbire n'imbuto irobanuye aho muze muravuga muti ni muduhe ifumbire ni muduhe imbuto irobanuye nta yindi nzira mbega ibyo bihugu byo vyovuga woja gusumiramwo byo kugara bikanka uzocugira gute mbega ibyo byo mutavyiyumviye umunsi byo kugara bikanka ko atacyo kurya kizosohoka kiva muri ibyo bihugu kizi Burundi none twese tuzokwita ku mwikomo kuko twase gukora nico kintu cya mbere je sinumva nko mu fonctionnaire avuga ngo agiye gusoma imboga no n'imbere y'inzu yo zirimo ntavyo numva
nyine icubahiro biduze ibiciro cyane muri no mwaka nyene witiriwe uburimyi kandi abantu mwana bakenguruka iko bagiye kukivi bagakora n'imyongo itandukanye uyu mwaka warabaye ibice bitatu byirima umuntu yosigura ko abantu batarimye ibikenewe cyane canke n'ikindi kibazo cabaye
nakubwiye uruhombo rwa mbere twagize uruhombo mu mpeshi abantu kuko bari barindiriye ifumbire hanyuma dusanga nce tuma bujya bikorero twabo nabonye nabo kugendana na leta twebwe turiko tugwiza umwimbo aho yari gucabonana wati nanje ndarose isoko nduze nanje yarahumirije urazi yuko hajya nakubwira ko twahomvye mu mpeshi ibice 40% vy'umwimbo twarahomvye kuko byaracikiriwe byinshi ico ni cyambere cabaye uvuze rero hanyuma nivyo twari turose baca bumva mu bihugu tuhanura bibe birazimvye cyane ibiharage byagugwa amahera menshi cyane mu bihugu tuhana imbibe ndababwije ukuri twaragwanya urugamba kugira tuzibire mugabo bikananirana bajejwe umutekano bose bagatonda rero biciro icabitumye hariho uruhombo murumva twagize nivyo byaciye bija muri fraud hanyuma hari hahandi usanga mu bijanye n'ubuhinga bitagenze neza kuko twarasanze hariho nk'ibitegwa usanga wifumbire ya fomi itari imeze neza nko ku kitegwa cy'umuceri twarabonye ko haragabanutse umwimbu kuko ntitwari twarabonye neza yuko ajya amase ya fomi n'umuceri udaduga cyane muzoraba uwo mwaka kandi bagira icyizere ivyo muri ko muravuga be mwabonye ko byatayo gabanura ibehe erega mu kirundo barejeje ahubwo muragenda musumye mu kirundo barejeje mwarabonye imiceri iri kwirera ibyo byose nivyo bica bisubira gusubiza ibintu kugihe kandi narashimye cyane kubona bace bitwararika tugwiza umwimbo rero dukore kandi turi dutangure turime ibinyaruka hari nk'ubu abarimye twaturaya duto duto tujyoshe cyane kandi twera ningo gameza abiri tubatweze hari habarimye biharage byitwa rufuta amadeni vyera ningoga tuze turarima n'ibintu vyera ningoga kugira ngo twisahirize hakirikare kandi nazi ko je ndafise icizere